sana laba noodi moodele dhoqyada hangaysana laba noodi moodele alla soo lehdii xalayinta aan lix jeer ka xay laba noqotay moodele luqyada har geysana laba noqotay moodele waa milay gulo dayo kamaladu habinkii miyay baratamaya ladan baalalo
Ilumiyo